ni nibara kuri twebwe kugaya abize kuba kubahana n'ubusa igihugu kitagira abize ntaho kigera ntaho kigera uwagize imana akabukura mu cibo kuko yadandaje itabi hamagahura n'abantu akabazimba iyo tabi rikamuha imodoka ntiyo kwibaza ko bizokwamuka ni byiza yuko abantu bake bagifitiye umuhamagaro badandaza bakabikora barashobora gufita amahera mugabo ayo mahera bafasha guhemba wa wundi azoza kubafasha ibyo bintu byose batishoborera ntavyo baba bishoboreye rero igihugu kirakeneye abagwiza tunga iyo babifise ku mpano kuko baronsa amahera ni byiza mugabo birakeneye incabwenge ziza gufasha igihugu ibyo bintu byose kubikora
ni Francis ROHERO umukuru w'umugambwe FPI mu rwego rukurikirane rw'ibiganiro turiko tugirana nawe haba kubijyanye n'ubutunzi cyangwa politiki eka mbere no kubindi aka rero ndabasabe musubire mu mwumvirize
iyo uri mu gihugu nk'u Burundi gitoya abantu baguma bagwirirana uno munsi tugeze ku bantu bagera ku majana 480 ku kilometero kwadrato Ingene ugitegekanya ntibisa n'ingene igihugu cha Kongo gitegekanya ngahi ruhande. Icyo gihugu no munsi abantu ku kilometero kwadrato usanga batarenga 15 kwijana. Bacarenga 15 ku kilometero kwadrato. Iwacu na majana 480. Urumva ibyo bihugu bibiri ntubitegekanya cyo kimwe. Iyo rero igihugu nk'u Burundi uri kuragitegekanya ukarabuti mu myaka 20 iza ibiharuro by'igihugu bya Estebu byerekana ko mu myaka 2045 ishira 50 dushobora kuba turi abanyarundi bangana imiliyoni 25 ntushobora rero kwemera ko abo bantu baguma babaho babonye hose bimenya bagira ibyo bashaka umwe wese agenda aterera imamba ku gasozi ngo arongera parcelle ngo arongera parcelle imbono y'igihugu nziza irategereza gutegekanya abantu baba ico rero mu kugitegekanya jewe mba namasigura nti kirazira ko abantu baba ahantu haruta ibice 12 kwijana by'igihugu kugira basigara naho barima aho bagwiriza wa mwimbo navuze muri ico gihe rero ibisagara bitegerezwa kubakwa mu ntumbero yuko abanyagihugu mu myaka 2020 bamenya aho baba ningeni bahaba nta muntu asubira rero kugira ibyashatse gusigura rero yuko abantu bubakirwa amazu ntibiba ibintu by'ibishobisho umuntu abwira abantu ngo ejo ngo nzobubakira amazu ukubaka amazi bikorwa n'amafaranga igihe cya gihugu twavuga kidashobora no kugaburira ibiharaga abantu igihe cya gihugu tukibamo umuceri ugu muduga igiciro bawukenyera misi yose biharage biduga igiciro n'abashaka kutudagara badashobora kuturonka usigura gute ngo uzokubaka amahera amazu y'amamiliyoni uno munsi umufuko ugeze ku 45 ngo uzokubaka amazu hehe bisa nk'uruhenda bihera hehe rero bihera kuri cha gihe navuga nti nitugwiza umwimbo mu buryo bwose umwimbo ni waboneka igihugu kiraheza kikaduza ubutunzi bwacu iyo murima mukorora ivy'igihugu biva mu kuzimu bigakosorwa neza ntiyagira ibija mu mifuko y'abantu uburyo ajya bukavaho ubwenge bw'abantu bugahabwa agaciro ico gihugu umwimbo uraheza ukaruta ivyo twebwe dukenyera gufungura ayo mahera rero menshi niyaza kuri kimwe navuga yambona kazoza kijya ni tavision bagategekanya ati ibi tuzobikora gutya amabanki y'igihugu araduza umutahe uno munsi amabanki yacu afise umutahe uri ku miliyari 10 ingingo ziherutse gufata uvuga ngo bazoduza ku miliyari 30 bayakura he ko amahera ataya hari erega amahera ava mu bantu abantu iyo bafise ico bitaroveni nibo babika amahera mu mabanki amahera kaduga abandi bari bakoze ayo mabanki bashobora kuba batafise ibikorwa remezo bituma baduza iyo mitahe igihe ibyo bidakunda ushobora kubesha abantu ngo uri kuragira amazu muri kurayubaka kuri jewe bisa no gutera inkuru nico gituma mbangira nti ni vyiza kugira imbono zo kuvanga uzokubakira abantu mugabo ahanini ibikorwa nk'ivyo byo kubaka bikomakome bikorwa n'amahera iyo rero umaze kugira amahera yiwawe kanaka uravuga uti reka rero nisunge abashobora kumpa amadena komakomeye ni yamabanki y'isi yose ni yamabanki y'ibihugu bikomakomeye wegera ukavuga uti je mfisa yanganuku ni mu ntiza yanganuku nzo yariha mu myaka inganuku abanyagihugu tonke ingene babaho ico gihe cyaza rero na ya ntumbero yuko ubuza abantu kubaka aho babonye kuko umwe wese abigira umuhamagaro wiwe ukamengo mu gikorwa cababonye bose ibyo rero kuri jewe ni intumbero zikomeye z'igihugu zitavugwa kubishobisho ahubwo ubanza kuraba uburyo abantu bakabisigurirwa bakabitahura kandi bakabona yuko kubikorera hamwe biza bibazaniye inyungu gusumba ku muwe sari karabikora kugira ngo igihugu gikorane n'amabanki akomakomeye kiretse ajya bita ibanki isi yose n'ayandi amabanki akomakomeye mu bihugu bitandukanye no kubita bilaterali n'ibindi barabugeze ubugeze ko mu kugira ngo shobore kubasubiza iyo mu gihugu cawe hakiri ibintu byinshi bidahuye n'amategeko nk'iyo basanga abarongozi b'ibihugu aribo baja mu rudandazwa ugasanga ibintu byose bikomakomeye bikora bari muri leta abantu rero bazana iby'imitahe mu gihugu abantu mukorana ntibaheza ngo bizere cyane mu n'ico gihugu uco usanga rero bagira ubwoba bagira bati ndega tuje gukorana namwe bw'ejo bizogenda gute ubu ntimuzahava mu bitunyanganye ntimuzogira gute ugukingira itunga ry'abagwiza tunga bica bigora ayo mabanki rero yo mu bihugu bikomakomeye n'amabanki y'abagwiza tunga n'amabanki abakeneye gukorana n'ibihugu byerekana ko bifite intumbero bikorera ko kugira bagira bati tuguhaye ijo tuzosubizwa gutya ibyacu ntibizogwaho ahantu na cyane cyane bakubona ko nabari muri ico gihugu bariko barakora ku buryo bataza kuba muri ivyo bintu kubusabwo kugira ati ko bariko barakora izo nzu bazuriha turabona iyo bizova rero ntushobora gufata igihugu c'abantu bindera amaboko batari ko baragwiza umwimbu batari ko barakora bose bari bahereza amashuri abandi bahe bakura baraho baja kwisumamwo ku dusoko hijya no hino ngo bahe inzu zizo gukoma miliyoni bozi bihagute ibintu rero bifite aho bihera igihe washize abanyagihugu ku kivi kubera we investisa mu mazone yose mu makomine yose mu ntara zose guhera ku bantu bato bato abatizi bakaronka ubuzi bijanye abize amashuri akiritse bakaronka ubuzi bijanye n'abandi ibyo bijanye abagwiza tunga mu kuva kuri bato gushika kuri bakuru bakaronka nyene badandaza bakagurirwa kuko abantu bafite uburyo ivyo bidozi shaka ry'abantu byo gufita ibintu nabo rero bakoroherwa kuko amabanki agira bati ko mufise ico bita revenue natwe turashobora kubatiza amahera mukayadusubiza muri iki kiringo igihe mu Burundi wacu dusanga ico bita total revenue mu gihugu iri uno munsi munsi yandwe kwijana ku bantu bageze mu rugero rwo gukora abakora kwijana usanga ari indwe munsi indwe kwijana ivyo rero ntibituma ibikorwa nk'ivyo remezo wo bikora ngo bihabanyagihugu kuko ucumenya ko batabiriha ndakwibuse ko muzi ko hariho ningorane nyinshi nga mu gisagara mu bisagara aha abantu benshi bapanza amazu usanga batana yari ha usanga bafite ingorane nabanye na mazu kuko usanga umuntu ntakora yirirwa gupagasa arongerera ibyagaburira abana nayo kurihinzwa akamunanira ivyo rero naho biva iyo rero nanyiranwa n'umupangayi wawe yamabanki yo muzi nge nakora mwokumvikana gute nibintu bikomeye bikenera kwicarirwa no gutahugwa si migambi yo kugira kubishobisho umengo no kurongera amaji canke no kuresha abantu ni ibintu vyigwa bikozwe na kimwe nita abahinga abateknisiye gusumba ko bikogwa n'abanyapolitike igihugu kitunganijwe neza haraba hariho abantu bize amashuri aciriritse bakenyera gukora ibikogwa biciriritse bidasaba amashuri cyane birashika mugabo hari ibindi bikogwa remezo mu gihugu bisaba abantu bize ni hejo no kubyira nti wewe wifuza gute kuba mu nzu nziza mu gihe udafise abantu bavyize ngo bayikore inzu zose ntizubakwa mu kugerekeranya amatafari ejo leta ivuga ngo dushaka inyubakwa nziza hateza kuba abantu bavyize izo nyubakwa nziza baraziga ingene bazikora ejo uvuze ko ushaka kuvura abantu hateza kuba abantu bavyize ejo ushaka kwigisha abantu hateza kuba abantu bavyize nje nakure ico no kwita ubuhinga bw'isi yose turiko turajamo bwabo buhinga bw'ubudandaji n'ibindi byinshi bwinshi buri mu ndimi mbamahanga none izo ndimi tutazize ubwo bwenge twobumenya gute ivyo bintu twobikoresha gute eraba nk'ico cy'umuri kurakoresha mu kumfata amajwi cyose canditse mu cyongereza canke mu zindi ndimi we wogikoresha gute ucuzura gira ivyo ubonye rero iyo ugiye kuri bya by'umanyabwonko bya bintu byose dukoresha ya logiciel yose yotuma tugwanya ibiturire mu gihugu n'ibintu byose ntakoze mu kirundi kugira unaye ubahuke kuyashira mu kirundi nuko abantu baba barize izo ndimi bakazitahura rero hari ibintu n'ivyo no kwita nk'igihamana ni bya bindi by'umwana no kwita nti avukana imbuto gasanga araremanywa umutsima wo kumenya kudandaza afise imyaka mike ukazabona aradandaje ibyo baradandaje amagi aradugagiye ukajibona ije abafise amafaranga ivyo ni no vita igihamana mu gihugu birashobora gukora abantu batatu kwijana bane kwijana mugabo ntushobora kuremera igihugu cyose uvuga ngo bose ni baje kudandaza amagi ngo bose ni badandaza ibyo ngo bose ngo bazoce batunga oya abantu bagira mwene uwo muhamagaro bashobora ubwo nyene kugira utuntu bavungavunga bazingazinga bagatera imbere nabo gukomegwa mashi nabo gushigikirwa mugabo ntibishobora kubiremeza ku gihugu cyose kira noneho abari ko baratunga baguma bakenera iyo batunze kumva mu Burundi iyo tuvuga itunga hari tuvuga wa mutama wa ruguru afise utuntu amahera yaharurira mu mufuko iyo maze gutunga byukuru kaba umugwiza atunga ukenyera gutanga ikori muri leta none ni wowe uza kuri harura uca ukenyera umukontabwe iyo abana bawe bari ko barakura ushaka ko biga mu mashuri meza kugira ngo icowe wabuze bakironke urumva uca ukenyera ko bigishwa n'umwigisha mwiza iyo wewe wibuka yuko ukiri muto wakomere kugashira kw'ibivu ubu unyugira uti njanja kwivuza mu bitaro byiza none ucuja kwivuza hehe ibyo bitaro utabikoze rero mu gihugu abantu bategeza kuba magirirane uno munsi hariho nabari kwavuga ngo by'ubutare ubwo butare bamwe babwimba babubona nk'ibivu baje kubugurisha nk'ibivu harakeneye abantu bavyize batuma bishobora gukorerwa ngaha ntibabishore nk'ibivu hiyo hantu batwara kuko baca bahomba cyane turakeneye abantu bizi by'ubutare bashobora no kubihinduka ibiza ngaha anye bakabitransforma kuko bavyize rero gukwegera ko igihugu cyose kigafatwa nk'igihugu cabisumamwo kuko bavundurutse baronse udufaranga ugacugaya umuntu ya ari kare aratahura ibintu bigera mu rugero runini bisa no kutakaza vision gose na cane cane iyo bivuze umuntu wikirenga twari twibaza yuko ari we yobitahura mu kirundi bavuga bati nta mwuga udakiza nimba uwo buno munsi ari aragira urukiramende canke ari aragira agatebetebe bishobora kumukiza nuri kariga ibindi bintu byose bishobora kumukiza na cyane cyane ku igihugu kibikenera byose mu rugo buryo hariho ibintu rero mu kirundi bavuga bati karahara mu ruganda ntibacura yego aya ma budget y'igihugu turiko turaharura ibi bintu byinshi byo gutunganya ibintu by'abantu miliyoni n'imiliyoni ntibabikora kubishobisha umugwiza atunga umwe arashaka gutunganya ibintu byiwe muhiriwe mugabo uri kure gutunganya ibintu by'amamiliyoni y'abantu oya ntushobora kubigira kugatwe kawe cyangwa ubiharurira mu mutwe bikenera ubuhinga bwinshi bikenyera ico bitabahinga ba technicien babikora abona bo babiza amashuri